Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. And we didn't come by video a couple of months future. President Mayengani, xave the Gupta and Priest Rhangani. Okay, topic here. President Mayengani, ye destroyer Priest Rhangani. Or President Mayengani, ye chakunya Priest Rhangani. Every congratulator. Xave the Gupta. Okay, let's go. 18 hours ago, President Mayengani started the following. You congratulations, Xave the Gupta. Ku shota two room. Okay, ewe lama bona you come some over lower. Lo minango salama swana mova sa sekin man ina man. She shall move as love with the Gupta. So each can see in which she did and did work as a group, go by she shall move as that was a family name. Yes, or each coach carriage at dunk. But the one I want to sell no, look here, don't congratulate you. We will allow shot a two room. This Magalia two room, it's a mate, some say, look, you're a life. One day, you got a chance to press Rhangani, aaki two room. Mo advise ni leswaku a ka two room a kota ku hi ko minga ta mere vanhu va kahle hayi mi ta mi ta advise mina leswaku ni fanele ya China Priest Rhangani enjikeleni. So timhaka leta two room hi ti tenga tshama hi ti vulavula hala ka Priest Rhangani. So la yi ri Xave the Gupta unlin ku xota two room loko a hete ku xa movha lowu a ake two room laha ma swi vona ku still ya ha destroyer Priest Rhangani because it's leswi yi nga swi vulavula hala ku a n'wi advise ni aka two room endlelo fana yaleyo. So ha na yona ni vazaya rhangi na yona a yi hlamuli yona kahlekahle yona vuyo ku kandziyeliwa ivi yi nga hlamuli nchumu a na yi fanele yi vuyanyana na yona yi gega lani gega kambirhi ka nharhu swi ta tikomba ku ya it's a man of the match endlelo fana yaleyo. So ha vazaya rhangi ha yi lo wi a yi na mhaka na swa sweswo swo fana sweswo. So mhani a ta hlamusela leswaku ri he Xave the Gupta u xave movha ivi a khensisiwa hi President Mayengani. President Mayengani it's hlakata Priest Rhangani endlelo fana yaleyo. Mhani nga leti to tala Noel Shapshap. Endlelo fana yaleyo ta hlanakana ngopfu leti laka gaza ni to ti hlanekana swa serious mara hi la ku yini at the end of the day karhi entertainment. Okay, no way. Man, I'm going to shop shop. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel.